asa tsoga o rile go reng ka re o batla go gana ka ngwana ke jana bangile
mahloma wiki o ka nna botsa ba direlwago ba mo fitletsa se monate
ila ba direlwago ema batho bao ne ba ile ko go wena ka llabobedi a o batla go ntha gore malaika o sa ntse a lwala le gompieno
so wena o itsemetsamayo ya di-social worker ne ke belaela le wena o ba rulaganyeditseng dikopano
bamphile we ka re a ngwana o sa ntse a lwala na
a ke re nkutlwile gore ka rialo
and ga o a bona go le botlhokwa gore o mpolelele ngwana o feditse beke yotlhe a lwala mme ga o bone go le mosola gore o mpolelele nna ke a ka rragwe
mawi a o batla go ntatofatsa ka gore ke nna ke molwatsang
a gone nna ke ngwatswa
batho ba modimo a ra gore nka dula ka ngwana beke yotlhe a lwala ke sa moitseng ake
ka wena motho a ka se itse sepe bamphile ke go tsayafela jaaka o ntse o ka ba o tlogela go lwela ngwana ke o motlise a dule le rrako gore wena le rrankula toa gago le itshimolele new dawn ya lona bamphile o utlwala fela le fa o bua gore malaika o tla ko morago ga dilo tsotlhe mo botshelong jwa gago mme wa sebele fa a bala dintlha tsa botlhokwa o simolola ka ngwana wena wena mankuriata o simolola ka mojolo ke sone ena se o se itseng makgakga mme o itse gore ke etla koo ke tlile go iponela ngwana ke ka sebele gore a o a lwala kgotsa jang ke etla
pula e lona ere yana e khomanti fela
eish e be re ga ka letsa mogote bra yake
herba ke potsa ra mapiti wa khona go khoetsa mo mogote o
no makolo ya ga mapiti na le e khona mo
a no wile le ne yo
ne re se re buita a
ma buskara monna e wa nkhawata mo se
no mara ha yalo re bua ka dilo tse ding tse me kwa ya ke re le ka December na ra nyalana so go go ntse bra ka ma
wa ba ke no dile ba ka le tshwantse nga kreye driver tlhomona o ba tlhomose jo ga ga ke go stress wa ke lenya lo ka fa a stress yo ke go driver gape na re wa itse lenya lo tsene stress ya yo
ke a go tla bra ka bon go sha po ke tla bua le mapiti
mara ke sone se ne re bua ka sone malo ba re kgaoga
so o no re ke re ya mekoi ke go drope ko go mapiti ke fitlhe ke tseye dinotlolo tsa koloi e be ke mmolelela gore go tla gore anong yana mekgwae ke ena tlong go kgweetsa
ke sone se e tshwantseng o se dira ka le timer le outi ya ga mapiti basadi ba rata dilo tseo
dilo tseo keng
ba lootofatshe bushe o tiise kolo
ee so ka mantswe a mangwe wa re ke bua ka soprano mekgwae
man ga ke rialo
wa re mekgwae watse motho o batlang spane bra yaka o ithapa mo puong o ka se batle go batla gore ke o kopantshetse spane mare o bua le nna yalo o nnyatsa mekgwae
mabusara ke go nyatse laitima wena ga o nkutlwe sentle ene o batla go ntsenya mafoko mogano
o ke go tsenya mafoko mogaanong yanong ke go tsenya mafoko mogaanong watse ke mekgwae ka gore o setse o buile le mapiti ka bowena e fetseng kgang ye o na le nkentsheng mo gone nkentsheng
wa ngala yana
ke ngala e ya mekhoi
he wena monna ga ngala sa
ya no ha ke monna yana gape no tsela ntuga mekhoi
e seng wena gape
e seng mma gape
o bua wela mo ga ka o sa dire tiro ga
ke tlo tlhola male ke ga
o mo tlhola e
a gron tlo go ditse gore ga ke khatelle mana ga se ke se khatelle ke dikopano tsa ka fela
maka Quentin maka o tlo go motlhola ka gore o batla gore fa ile gore o fodile ke letsetse batho ba gago
ga o pateletse go dula o le pessimistic jaana bamphile
ga ke pessimistic ke bua nnete ga wa tlala malaika fa o tletse dikgatlhegelo tsa gago
okay ke tlo go tlhola gore a malaika o fodile gore re kgone go tswelela pele ka tiro e re tshwanetseng re dire
kana ke tiro e feng yo rra
ya go neela batho ba mzane ya ditirelo bamphile
herra ga ke kolote batho ba mzane ya ditirelo batho ba mzane ya ga ba voutela nna ba voutetse wena
batho ba mzane ya ba go tlhoka bamphile
ee ngwana ke o ntlhoka go feta
sentlentle le gore malaika o tshwere keng
ke o batla go mosa di-specialisting
bona ke kopa fa malaika a fola o founele kana bokamoso jwa ka sma yana bo ikagile mo mogaleng oo ke kopa o foune please bamphile
a malaika a fodile ke tla fona
ke a leboga tle
ke sone se neng ke le ka go se rabosha
ya no ngarinyane
aro ke a bua le mapiti aba ngala ke molela go ditshotso tse di tshwanang le tse ga di batle o nna o re risa mosadi ya ka monna yana a tse tshwetso
ya o ri le bo shomane jotse
ya
no moske sone se sa go ngaletseng mo
e le gore ga ke a bua sentle
well o bile sentle ke o bile nnete fela o tshwanetse o itse gore ga se banna botlhe ba ka kgonang go emelelana le nnete e tshwanang le yo mekoyo
so gora go ke ile flop keno
o ka rialo fela se o se buang ke ntlha you see mapiti ga a tshwanela go kgweetsa mo seemong sa a le mo go sone ne
e kana ke sone se neng ke se bua kendo mo naba ke kopane le mapiti a kry-ile panchara ya nnagana a kry-ile panchara yalo a driver le wa le mo nageng
no ke a go utlwa ke a go utlwa mekoi bona a re re itlogelele nna eo
okay no ke itsile ma ke itsile gore wena wa go ntlhaloganya
and nna ga ke itse gore o ntlole godimo yo go bua le boboshomane o ne o tseno ke eng ma
eish no mana ke ranne ke nagana gore leitena lekgetha ta gago keno
o bone kae e maso itsala mekoi
no jasfara ga itsale ga itsale so wa re ke go emele o bue le mapiti le wena
no nna ke tlile go mmolelela fela gore ka mantaga o tla bo o simolola go mo kgweetsa and then o wa boshomane o ke tla bua le ene ka mogolo wa gago
tango chidon
a compre a license ya gago nako ya teng ga ise e feta kere
no ga ise e fete e setse ka mogatse pedi
that's good now ke batla o go tlhola matlho mekoi
matlho gape
ee matlho gape
Heap.
Ke batla go netefatsa gore a o a bona mekoi nka se go tlhoke go kgweetsa mo nkanaka ke sa netefatsa gore a o a bona sentle
ke tla dira yalo
good and ke batla lekwalo la ngaka pele ga ke bua le mmapiti
lekwalo bothata ke gore ntšha jantšhanyana chindon and ko doctor-ng aba ke go ntha ba re ke tle kgwedi e tlang wa ba itse akere
ke tla go fa tšhelete ya go tlhola matlho ke a itse gore oaga o tshwanne mose
oya kendo nai wena ke tlo go go tshelela
itshelele mekoi o tswe mo go nna he